mu kipe harimo Beth arimo kumva indirimbo za Ellen Gray zirimo ingoma nyinshi cyane nuko yumva ashatse guhumeka gusura byari bimurembeje maze acunga bigeze ahari ingoma nyinshi cyane abihanugira ati popopo parapapapapa maze bisi yose isekera rimwe wa musore ngo arebe asanga yari yambaye guteri